to the Ukraine, didn't I? Da 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 da, didn't I? Da 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 da. I've been to Fordham, and I da 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 da. What have I learned?